Kia ora ana tatou kato toi te aroha polia o tō tatou atua. Ko taku ingoa, ko Rosa Samson. Our phrase for today is Eiauē, hano la, which means farewell.